O le pese lea, tase lea o pese na iloa ia o e tangata I le recording sa ma sa ma whia ma Yesu. Mama,
yeah. Well, I was here.
Pablo Balea.